So, tini kanye kanye?
I'm saying that we shouldn't be sneaking around. Let's make this official.
Official as in?
Exclusive.
We were talking like 5 minutes ago, guys.
So what? I want to be with you.
Look, I like being with you too.
Mm-hmm.
And I just think we should take it slow, enjoy this. No labels.
Take it slow. No labels, true.
When's that?
I been sitting in front of the bathroom.
Couch. Use kona ngengqondo kwela shishini lokufuya inkomo bubeke wathetha ngalo.
Hayi nakanjani ngokuqinisekileyo dan.
Kuyafuneka ke silenze kunye ngoba andisoze ndivume uba ube wedwa ku.
Ewe dan, sisayenza kunye kodwa ke sawuthetha ngayo ngomso.
Yiva ke xa ndixelele. Uyayazi into yokuba ndiyazihlupha kakhulu ngawe. Kafuna cinga uba ungagula apha uwe kungekho namntu kule ndlu singayithini loo nto kuza kufuneka sibuyele kulaa ncinga yokuba siye eGapa sibabini.
Ayi kaloku tanci kusafuneke ndiyicingisise yonke le nto anoveske ndihambe nje yebo.
Ya hayi ndikhanukanuke ndifumane itamayi
eke
into nje incinci ndilaqa.
Okay, okay. So, sabuye sithethe ke ne.
Okay.
Sure, ke tanci.